Namiiro mwana wa bemama. Simanyi kwata F sharp. Anyimbe akayimba kamukoko. Kwata bote no figayo. Yese kugabye. Soda sano kula. Labanze na tola. Kwata bote no figayo. Yese kugabye. Soda sano kula. Nero kuba tuli mu mbeera bannaye. Oba tugende maaso oba tugire.
Thank you so much. Thank you.